kufanele ibuza kwaba phambili thina intwana zamanje sisitshela ukuthi siyazi sifocus at the end siyakhawatheka abazali basala nenkinga zethu. Samile kweletini ungenile phela indoda nemfakile umeyethe busuku nemini uthandazile thi baba ngihawukele ngathemba indoda nayami izonozayo igcwelele ngiyazi ukuthi emhlabeni iyonile nami bese ngikhathele njalo busuku ngqonqwezelwa bengitshela ukuthi uqhekezile utshontile nengane abantu irefile ngihambe emfuleni emakhothi ngenile baba ngizwile nenyembezi ngisikhalile nabantu ngemile bangikhombile ngezinhlamba bangithukile bengisitshela ukuthi nginengane kodwa intsha ngizalile isilingo 9 months. Swinging is 20, the Miago 18, and he's cool. He's sitting along and they look to him. So, figuring king as in figure, I'm a poop. I'm not a man at Mesa. She's dealing with this and I'm telling God to Babu Yama Bunku. I've been listening for me to go to Nandoya Koyenzegi. We are Kala Utishwele. We are Kala Utishwele. Papa Baladin. Ufa, Abuna Shwele. Manifested the Jabula Futu Ufa Gunas Twele. Wafika uSathane wabona ukuthi winkile ntwana kungcwana vela zenzele namagama odiyete vele injaka Sathane ibizile nefaskesh ingenile nesibhamu sibambile nabaningi ubabulele uchithaka kwigazi kumjabulisile nabafelokazi bakhalile ngenxa yakhe abazali bashonile iy'ngane zele zodintandane uzenzile isikhathi sokufa emnyango sinqonqozile khona ekudala besiloku simbhekile embabareni simbhekile lenje buhlungu sisi wami emzisile bayayibona iphuzile futhi lahlile angifuna ukuyibulala ngesibhamu ikhona engiyiphathile asingabe sachitha sikhathi lenja sisondele siyise ezulwini unkulunkulu imelele langala namhlanje kokugcina ulibukile wafike wathi ntetele ngenzele lenje inhlekelele ikhona uyikhiphile nesisu sibhobozile amathumba avelile gazi gelezile untanga yena ubhodile thiwa indlela ibuza kwaba phambili thina intwana zamanje sisitshele ukuthi siyazi sifocus at the end siyakhawatheka abazali basala nenkinga zethu. Papa Baladini, ukufa akunehlwele, manifesti lijabula futhi ukufa kunesitwele. Bakufitile kuwilanga lihlwele, ukufa sitwele. Papa Baladini, ukufa akunehlwele, manifesti lijabula futhi ukufa kunesitwele. Bakufitile kuwilanga lihlwele, ukufa sitwele. Siyakhala sithi shwele. Siyakhala sithi shwele. Siyakhala sithi shwele. shwele. Siyakhala sithi shwele.